eka madamu lamanene ndza mpirisa hinkwerhu a hi langutiseni maxelo eka madyambu ya sukura namuntlha hi langutisile mpfula leyi nga ta angarhela tiko loko hi langutisele vupela dyambu ri na mpimo wa 31% kambe hi karhi hi angarhela xifundze lexa hinkwaxo kombela vanhu mi tilemukise endhawini teto kambe loko hi langutise siku ra mundzuku mpfula yi karhi ya mahlweni yi sungula kona le en'walungwini wa tiko yi ri na mpimo wa 61% kambe loko hi ya kona le a dzongeni ra mpimo wa 31% hi kombela vanhu hinkwavo endhawini teto mi tilemukisa eka sweswo kambe loko hi langutisa maxelo ku ya xifundza hi sungula hi fundza ya Gauteng ku ta ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe farnikin yi horile ka 19 wa degree johannesburg yi ri ka 18 loko hi fika pitori na yona yi ri ka 20 wa ti-degree afikeni kona limpopo ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe ku horile liphala ya leopela dyambu yi ri ka 23 wa degree pulukwani yi ri ka 17 kambe loko ya fika kona le agiyani ka bon'wani yi ri ka 22 wa ti-degree loko hi fika kona mpumalanga na kona ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe ku horile emalahleni leopela dyambu yi ri ka 18 wa degree carolina yi ri ka 18 lydenburg yi ri ka 17 wa degree kambe sikhukhuza na yona yi ri ka 21 wa ti-degree loko hi fika kona KwaZulu-Natal tsundzukeswa ku na mpfula ehenhleni ka xifundza lexiya kambe ku horile lady smith yi ri ka 23 wa degree kambe loko hi langutisele ri hlangutini durban yi ri ka 22 kambe richards bay yi karhi yi kufumela eka 25 wa ti-degree loko hi fika kona eastern cape nakona ku ri na mapapa kambe tsundzuke leswaku ku na ndhawu tin'wana laa nga ta ku ri na mpfula kambe ku horile craddock yi ri ka 21 wa degree makhanda yi ri ka 22 loko ya fika kona le east london yi ri ka 21 wa ti-degree afikeni kona a western cape ku ri na mapapa ehenhleni ka xifundza lexi hinkwaxo kambe karhi kufumela clan william yi ri ka 25 wa degree cape town yi ri ka 17 yi karhi horile swinene cape agala 16 loko ya fika kona mossel bay na yona yi ri ka 20 wa ti-degree afikeni kona a northern cape tsundzuka swa ku ta ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexiya kambe loko nangutisele en'walungwini yi ri na mpimo wa 60 wa tipercent kambe uppington yi horile ka 19 wa degree sunderland yi ri ka 19 na yona kimberley yi ri ka 20 wa ti-degree loko hi fika kona a free state ku ri na mpfula ehenhleni ka xifundza lexiya hinkwaxo kambe ku karhi ku horile bloemfontein yi ri ka 21 wa degree sasolburg yi ri ka 20 kambe loko ya fika frankfurt na yona yi ri ka 19 wa ti-degree loko hi tsutsumela ka northwest hi tsundzuka swa ku na mpfula ehenhleni ka xifundza lexiya hinkwaxo kambe karhi ku horile toska leopela dyambu yi ri ka 17 wa degree loko hi langutisa bloem of le dzongeni yi ri ka 20 rustenburg yi ri ka 20 na yona mahikeng yi ri ka 17 wa ti-degree ka vulahungu ra mina ri helela kwalano a ku ri maxelo hlayisekani